Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Jerusalem.